Operation Vula Fund, uhlelo lukahulumeni wesifunda saKwaZulu-Natal, lokulekelela osomabhizinisi abancane abasafufusa noma ama-co-ops ngezinsiza kusebenza. Ngamanye amazwi, uhulumeni uthengela labo osomabhizinisi izinsiza zokusebenza abazidingayo.
Throughout the province, we are going to benefit about just over 1,000 beneficiaries. These are in three categories, the 200,000, the 500,000, and then there are a few up to the 2 million where there are big operations.
Ngiqale ngisebenzele emakhaya emakhabeleni ngi supplier itolo nje encane ezingaphansi kwasemakhabeleni. All right, nasesikoleni ngiphathisa ingane sidayisa esikoleni
clothing factory. Sakha izingubo nama uniform. Le femu yakhiwa ngo 1962 ngesikhathi yakhiwa beyakha izicathulo ibizwa ngokuthi kuka butter, kodwa ngama early 90s yavalwa yahlala ingasebenzi for 25 years. Ibhizinisi lami engidila nalo elokubhaka amakhekhe, ngiyabhaka amakhekhe. Ukuqala kwami nje kafishane ukubhaka amakhekhe ngakuqala ngo-2017 ngizidayiselela abantu basemholweni.
I'm a owner and founder of inkampani kagawuza Tetemane. So company deals with cleaning detergents.
Ngesikhathi luvulwa lolu hlelo, kwemukelwa izicelo ezingu-4229. Bangaphezu kwenkulungwane ke osomabhizinisi abazohlomula bathole uxhaso.
Sibe nenhlanhla yokuthi kwabakhona Operation Vula wakwazi ukuthi usilekelele ukuthi sithenge imishini, ngoba i-funding esayithola khona kwakuyimiliyoni. Sakwazi ukuthi yonke imishini ade siyidinga, sakwazi ukuthi siyithenge.
Kuthe ukuhamba kwesikhathi ngase ngi-applayela iVula Fund ekwa-Economic Development, okuyilapho ngithole khona ukulekeleleka ngoxhaso lwemishini, ngoba umshini bekade ngisebenzisa bengisebenzisa oven wasekhaya.
Luckily, I was approved, then ngathola izinto ngakwazi ukusebenza kakhulu umsebenzi wami. Ngibe sengimuvele Greytown, la engisupplyela khona iy'tolo is around Greytown nasekranskop ama-supermarkets.
They funded us with the machine enza i-bar soap. Kukhona i-mixer lapho, kukhona i-sealer, kukhona i-stamp. So i-stamp leso sensipho, so mhlawumbe igama lensipho.
Uma seluphothuliwe-ke uhlelo lokuhambisa kwezinsiza kusebenza kuzo zonke izifunda, uhulumeni uyobe esetshale imali engaphezulu ka-300 million wamarandi kulo mnotho wethu, kanti-ke namathuba emsebenzi azobe esakhiwe angaphezulu kwezinkulungwane eziyishumi nomuvo.
Iqale kancane kakhulu, ingekho imali, ngisebenzisa u-oven isitofu esincane lesi sasekhaya. Uthola ukuthi uma kumele ukuthi uhambise uyobhekha kusukela ekuseni nje ubhekha i-odel load kuze koshona ilanga.
Nanokuthi ukuthola lolu xhaso kwi-Operation Vula lusize kakhulu, ngoba sisanda kusayina inkontileka no-Foshini Group ubizwa ukuthi u-TFG.
Sibonga kakhulu kwi-Vula Fund, okwenzeke kukhulu kakhulu, siyabonga.
Impela umehluko siyawubona, siyabonga kakhulu.
Ngoba ngaphandle kwalo ngabe asikwazanga ukuzuza lokhu inkontileka esiyitholile.
Sidlulisa kakhulu ukubonga kwezomnyango ukuthi besixhasela nathi enhlalakahle e-Greytown. Sakwazi nathi sithole amathuba omsebenzi, basisize kakhulu siwumphakathi.
Ngibonga kakhulu Operation Vula.
Siyabonga kakhulu siwumsinga clothing.
Lokhu abakwenze kimi bakwenze nakwabanye.
Xhumana nathi-ke, nansi imininingwane ivela isikrini.